Hacia
ubwo twabonye amavideo yasirikiye yasohowe mu by'ukuri twarabona kari kanimi babila avuga twaraba kari mushiki wiwe muyo dosye twamaze kumenya witwa mwarimu mwarimu Dito, zito kwa kito mwarimu kito mbere twanamenye kari we azi neza noti yo bihari mugake kiri twamenye nuko bafise droit yo kudepoza badafise droit uburenganzira bwo kuretira amafaranga kwiyo konti muri CRDB byo hari na yandi yaje mu nyuma yaraje avuye mu giteramo cya kuzwe Levantanya novembre 2020 muri kozi amafaranga mengo twamenye kari hagati miliyoni zina n'inusu ni miliyoni zitanu abandi batanga bacishije ku kurunga ikabari burayi hari byo twagiye turamenya hari imi tutazi akintu akimwe bisa no mwishura no wanda mutaye kumwanya
nagira bivuze mu mwishura kubera ibintu byose mwakoze mwe mubona ko byaciye mu muco
ari mu ikambi ari nabandanye umugawi ukabishoboye hama natwe turi ku rubuga dukore uko tubishoboye
Hello guys, muraho meze neza kuri mikonzo wa Habib tukaba turi kuri MPTV Pass 257 nkuko mubibona ngaha turi kuri radio de la Gakura twaje guhiga Alenova Alenova n'uvuga ko ari president ibi bintu byose nkeka niwe ari chef ibi bintu byose byabaye uyu munsi mu buyenzi kwa Bakari Mbabel Alenova bite
na mahoro meze neza gose
ndakubona ni sawa
Eko sini idoga vreman, hani cho ni chudza, hani cho ni yagirit.
Okay. Ale, kuwele kiwe wabi umviliye kukula bija binu, atarabandi bantu wabi umvili kukula?
Nishira hamge, gyao wanya shama kuru, bi umvile yuko, hamba vuyuru haragwa abo, bagize, mugu himiriza abantu, mugu semerera, kugira ngo inyuma ya kamo ka Osean kari hajije gutegwa hamaka kumvigwa hamaka ja kwivuza mu bubirigi nuno Karim Babel hari abacavuga ati eh twibifatanye nuyu hari abari bagize integoro ya mbere abitwa Lopes Miraculo aba Black G ekambere na ba nuno DJ Pro batsa nkabarushe nkabananiwe niho hacye haboneka rera uwundi mugwi wiyongereyemo hajamo izindi nguvu ngira ngo nihaje bavuga ko Imana ikora ku mwanya wayo irakora Karim Babel Ndikuman ari hari ya yaramaze guca muri Kira Hospital hama baganga bakamubwira yuko mu by'ukuri ibugwayi bwe bakamwereka hanyuma kubera atakuma atashobora ibiciro byo gahamwe Kira Hospital arunguriza muri Hôpital Militaire Block 12 Chambre 6 arahamara gihe kitari gitoyi turamenya yuko hari mahera yakoreshwa ku munsi munsi yarakenewe biboneka ku muryango wate byurarengegwa haraba rero gusemera merera no kufasha abantu guteramereza abantu barabikora birakogwa ku rwego rwiza rushimishije no gushika mu kirimba cy'umukuru w'igihugu n'icyubahiro Variston ndayishimiye akaho twaje tubona imyimbo cyangwa samatunda avuye nko kubona ko ko twamukamushikiriye abana biwe n'abana mubwiza atungawe atazirwa ziranotse barashika ku tariki 19 z'ukwezi kwa 11 bashitse babaza bati habuziki munyu warabwiye bati amakuru twa France nuko ico gihe bashika bavuga ngo hamaze kuboneka imiliyoni 14 ngo hari hakenewe 60 ibihumbi 60 z'amafaranga marundi nkuko biboneka ku rupapuro rwererekana ko ari ibihumbi 20 by'amadolari aho ni mu gihe yari kuba agiye kwivuriza hafi ngaho muri Kenya uko biri rero ibyo abo uwo muryango ucuratanga uburyo bwari busigaye naho atashinje kuca bivugira ku mugaragaro hajya a mugaho hari mu nyuma haramenyekanye yuko hari ibihumbi 10 by'amadolari n'imiliyoni 10 z'amarundi zoba zatanzwe ugiye kuraba rero zaca zikwiza uburyo bwari bukenewe kugira ngo Karim Babel aje kuvuzwa hamba vuye ibyo hari na yandi yaje mu nyuma yaraje avuye mu giteramo cya kuzwe Levantanya novembre 2020 muri kozi amafaranga mengo twamenye kari hagati miliyoni zina n'inusu ni miliyoni zitanu kandi nayo nyine barashima ko yashitse hari na yandi yagiye aratangwa n'aba a ku giti cyabo mabahasha barazak fiston n'abandi abandi batanga bacishije ku kurunga ikabari burayi hari byo twagiye turamenya hari imi tutazi Jo rero biraboneka neza ko none nyuma y'itariki 2019 ko uno munsi zari tariki indwi inyuma y'indwi zibiri zirenga habuze iki kugira ngo uno mugwayi agende haravuze amajambo menshi haravuga oh mugwayi badashaka kuja muri Kenya yo bayishakira baravuga ubuhorande bakavuga n'ububirigi oh baravuga abandi baravuga amajambo eh aba bene ibi bintu bo bagomba kwigira hanze kwiponyokera oh baragomba kuginoti amajambo araba menshi kugeze tubona nk'abamenyesha makuru bico nakaranga ko biri kuratanga icyuka kibi mbere gataga n'ishusho mbi ku bantu bo bavuga bati none uyu muntu nibiki habuziki kugira agende abatanze abaterereye batavuga ati oya natwe mu dusuzi twacu avuga ati twarakorewe ko ubu escrow ubwo twishikire kumuhana turabitegura twishikire aho tuvoma inkuru nyayo hamavu y'ibyo mbere yuko tunashikira n'inguvu zo kubigira mu mwanya mutoyi nuko twabonye amavideo yasirikiye yasohowe mu byukuri twarabona ko ari Karim Babila avuga twarabona ko ari mushiki wiwe izina nabonye rigoye gufata ku mutwe ukabona ko mengo ari ukuboko ko bawona ari karabasunika ati vuga ibi muyo dosiye twamaze kumenya uwitwa mwarimu Dito zito kwa Kito mwarimu Kito mbere twanamenye ko ari we azi neza noti yo bihari kubijanye n'amafaranga yatererejwe ku bwa Karim Babel gucyo rero twagiye ku rubuga kuronka iyo nkuru umugwi wa mbere bamenyesha makuru bagiye kuri ya gatanu inimero 34 ubumenye ubuyobozi bwa zone Buyenzi bwari bumuzi icyo gikogwa ubuyobozi bwa komine Mukaza bwari buzi icyo gikogwa eka mbere no mu nyuma kuravuga ati hasha kwibaza ko abantu bagiye kugira kavuyo babonye amenyesha makuru bashika nka 5, 6, 10 bagiye n'amakamera ati hari n'abapolisi babiri bavuga bati mukora ibyo bintu byose umutekano ntangere hambavu y'ibyo rero hari n'abandi bamenyesha makuru bari barungitswe kuri Kira Hospital muri mu bonano bari bemerewe n'umuganga Sylvain Pierre yavuye ubwa mbere yapimye ubwa mbere Karim Babel hari n'abandi bari muri Hôpital Militaire abo nabo bari kugira ngo barabe neza ko mu by'ukuri kuriha no kuva mu bitaro kwa Karim Babel kwa kwakurije amategeko ko batoba baratorotse kuko twagiye tumva twari kumwe ari kwa muganga cyangwa tukumugari muhira ubwo rero twese twako turakora mu runani kugira dutange umuti kuko ubona ko abagowe si baki niba amafaranga yarabonetse twatebye tunamenya rero ko amahera bayemeye naho bavuze twe tuyemeye nk'umuryango wa Karim Babel mugabo uwo utanga umuti urama ku mafaranga nino mwari mu Kito ashika miliyoni 75 yoba ari kuri bank kuri konti ya CRDB hariya mu CRDB hariya bo yavuga ngo ni hariya mugabo ndaze kari ni internet connection hariho hose ni yari mugabo ari kwa mu CRDB haba vuye twaramenye neza yuko Karim Babel ni twamusanze muhira hamba vuye andi majambo yari amazi bisavugwa hari bamubonye muri salon do coiffure kuri DCT harabo baramubonye ari karafungura gafana n'amataraka chapata hanu oya ivyo ntitwabigarutse ko cyane hani twamusanze tumubuze ati ari muri Hôpital Militaire yagiye muri dialyse tubajije bari hari ati ego turamubona ni foto bacara fotora nguyu ari muri dialyse kuri Hôpital Militaire hanyuma twabananyije tubaza ibibazo none ikindi twashobora kumenya none mu by'ukuri amakuru yavuze ko mudashaka kuja inairo muri Kenya nivyo cyane mama Karim Babel akuja kuvurizwa muri Kenya tuti kubera iki ngo harabatubwiye ko ubuvuzi bwabo budashemeye nibande ngo nababatubwiye muri ko mbitegura gute mbega transfert mwamaze kuyironka mu bibiri ko twabonye muri Kenya ngo tuzobimenya ngo itariki 10 duca dusanga itariki 10 ni ku munsi wa 4 ubwo rero tuzosubira tumutake kumenya izo tariki ko iyo transfert yabonetse tubaje none muri ko murakorana nabande ko muganga Deo wo kuri Hôpital Militaire ngo yahora mukurikiraniraho ngo niwe ariko arabibafasha ubwo rero abamenyesha makuru ntibashotse baronka muganga Deo mugako munsi wejo ku munsi wa gatatu hazo twakira atubwire umuco adu umuco kubijanye niyo dosiye kuko tukiye twuraba twasanze mu bubiri hazokenerwa visa y'abantu batatu gushika mu bavugwa ko ari bo bazoja kuvuza Karim no kuvuga umama wiwe agenzo muherekeze na mushikiwe azomuhifyigo ije maze kuba rero tubatse mbega visa zozo gute na cyane cyane muri ibyo bintu bya covid kumengo bitoroshe twace dusanga umengo hugo bobo vya visa ntibari banabyiyumviriye cyane sinzi ko bari yumviriye bitiranya Kenya na kuna Kenya ni muri EAC nta mavisa nubacaho byitiranya nivyo mu Bubiligi uko biri kose rero wa ku munsi wa kabiri burakete batemagizwa amaguru turasubira ku rubuga kuko burya buryo izo miliyoni 75 abagowe sibake ego abantu bari tanze mugabo hako anyuma yandi makuru akaravuga ati nyamara rero worasanga Karimu yakize canke ntazokira ibiki nibiki hari amajambo menshi arivugwa oh mushikiwe yoba yagize ubwoba ko tazomuha ifyigo hama gucyo rero bashiye bashaka inoti gume mu buyenzi gume kumuhira abandi bakiyumvira oh mana ibi nibi nibi hari ibyimi byaba ndagutake by'ibifubu bivugwa ibyo byose twe ntavyo dukene kumenya icyo dushaka gusa kumenya ko mbega Karim aragenda kuvuzwa ryari twabonye attestation medicale yatanzwe 16 kwa 11 2022 hari ku munsi wa kane wahera iyo rero document ivuga neza ko ashobora kuvurizwa hanze mugabo yoba birakogwa tarenze mu mezi 6 aya mezi 6 nayo azorangira iteke 16 z'ukwezi kwa kane 2021 umuntu ashasigara yibaza mbega ya transfer zoba yabonetse ziyama visa azoba yabonetse mugabo rero mu nyuma umugwi wagiye kwa muganga Sylvain Pierre babwiye yandi makuru babwira yuko buryango arashobora no kutazogenda ngo nabandi bahitanye n'iryango mugabo batonda muri dialyse ukabibuza mu bwawe bwose utonda muri dialyse ha mubona ko bena byinoroshye kuko bushyiranga by'amagara y'abantu mengo nibwo bafata mu minwe y'abantu bose bagirirwa dialyse bwabifashe mu minwe umva ntibari ko barabiriha twanabonye n'amafaranga yarishwe hariya muri hôpital militaire na les citoyens kandi twamenye yuko atadeni ntibatorotse ntadeni bafise ni miliyoni umwe n'ibihongo 84 3640 ayo twabonye resi ubwo rero akanoti kuba gasigaye umva ko kababa gato y'imiliyoni 73 hamwe ayo yoba yaravuye ku iyo konti mugake twamenye nuko bafise droit yo kudeposa badafise droit uburenganzira bwo kuretira amafaranga ku iyo konti muri CRDB nico gikora twarimwo hariho mbe nabari bagiye ku rubuga nizera ko hari yandi makuru menshi yatanzwe na muganga Sylvain Pierre wo kurikira hospital arasaba mbere kwa muri bitaro bya leta byo ngai bujumbura
okay turukurikiranye ku bantu bamwe bagiye barapostinga duhere nka Ismail Nyunkuru yavuze ko ibintu mwagize mutaciye mu mategeko ngo nabo babitwariye bashobora ngo kubafunga kwera ngo mwamuteye ngo n'amakamera ntimwabikishije mu muco est-ce que yaradze exactement biriko biraje imbere cyangwa yapfuye kuvuga
nta kintu nakimwe bisa n'umwishura nubwo ndamutaye ku mwanya
nagiye bise n'umwishura kubera ibintu byose mwakoze mwe mubona ko byaciye mu muco
ari mwikambi ari nabandanye umugawi ukabishoboye hama natwe turi ku rubuga dukore uko tubishoboye
okay hari abandi bavuga
nzico nuko niba twari ku neza y'igihugu inzira zose sombo kugira ngo ineza igihugu ajye amafaranga nakwiye kukamangana mu giho mission yayo no kuja kuvuza Karim Babel mu gihe rero bidakozwe hajye amafaranga ari kuri konti iri bloke gushika ubu naje n'umuntu imusikira ngari bwa sekyo bwa solidarite hari abandi bantu bafungiye mu bitaro bafunzwe kubera ingorane ntanka hari nabo tuvugira ntibikunde nibijya tunavuze nti imana ikora ku mwanya wayo ni imana agomba kumurokora hama bakabona uko guteba kwabo rero mengo n'amateka arahana umuntu adatabarije umuntu ari mu ngorane Karim Babel ni mu ngorane ubu kubabandanya ko barateba bikwega situzi kare kwa kunguko kabo mugabo hamwe n'ubu yo kwitaba imana kuko twese tukwitaba imana nivyo mugabo kitaba imana atayope atakuvugwa kwabaye mbega ntuhava tubaza kujya muganga wa musamaye ko
yego
mbega amateka kumenga aravuga ko utaba post assistance ku muhari en danger mengo birafite ingene bihanwa n'amategeko rero hari byatanga kuvuga ati abantu bakwesekurutse abantu ya reka tubireke ku munsi wa kane itariki 10 uku kwa Kigarama 2022 twasukona na makuru tumenye ko iyo transfer yabonetse hanyuma tubandanye ino nkuru abo iba yabonetse avuge mu bubirige kuko mengo umugwayi arafise uburenganzira bwo kwivuriza hashaka mugabo rero cyo kumenya kuko ushaka kwivuza gushaka uburyo burabikwemerera amakuru twamaze kuronka ubu nuko ubuvuzi yoronse muri Kenya 10,000 $20 ngo bishobora ka ashobora kuburonka mu bubirigi mugabo hagwijwe kane no kuvuga ishaziba imiliyoni 180 vy'amadolari ugiye kuraba utugwije kane za 60 zishaza kuba ibiliyoni 240 mbega none ko gushikwa hari izo 75 batubwiye izo zindi ijana 60 zindi zigiye kuvahe nibyo niwo muntu nyene ubunyere agiye kudukushusha imitima gusa wenyene abandi tubibagira rero nico gihe twagikoze abafite akiri ko bavyakira bavyakira no burenganzira bwabo mugabo rero bizara kandi byiteka kugihugu kimiteka
okay alino batugushimire cyane kumwanya wawe
gira mahoro giriteka muri Imperial TV
thank you so much uyali Alenova Alenova numwe muri mu bantu bari bashigikiye exactement kino gikorwa cyakoze uno munsi nubwo abantu benshi batavyakirie kumwe marango bagiye kubatera mara majambo menshi yavuzwe ariko reka turindire izo tariki 10 ni giki nibaza ko kizoba amahera rondegwa ni menshi ugiraje muri Belgique okay turagiriye wake ngaha nyine muri Radio Scolaire ndaragakura twabonanye na Ivan Kimana okay Ivan Kimana numwe mu bari bagiye kuri hôpital militaire kubonana n'umuganga yakiriye ubwa mbere Karim Babel Ivan oui
turabashimiye cyane turabaramukije
yego Ivan urashobora kutuha mu ncamake ni ibiki byariko birakurikira kuri hôpital militaire mu byo mwari mwagiye
ni twagiye kuri hôpital militaire twagiye kurikira umugumwe wari wagiye kurikira abandi nabo bagenda muhira ego twebwe rero twarungitswe nivyo urumva ko twagabuye amatashi twagize ibyo bita amasinergie ni gihe twese dukorera ku kintu kimwe ariko tukakora turi amenyesha makuru atandukanye bavuga ku binyamakuru bitandukanye rero twaciye kuba rero twagitwacitse iki wacu kuko ni umuririmbyi ni umurundi ni umwana w'iwacu iryangabire ni rwacu rero twagiye nivyo turabonana n'umudoktor asanzwe ari n'umuhinga mu by'amafitigo ya mugwayi ya Karimba Bey agwaye amafigo rero twavuganye turamubaza cyane ariko cyane cyane twashatse cyane kwibanda kugira tumenye cyane nk'umuhinga w'amafigo turamubaza mbega amafigo va kuki mbega ategwa niki aratubwira ibintu byinshi cyane ko sivyo shaka guhagarara ko cyane ariko nashaka kuvunira kagohe cyane yatubwiye yuko bizimbye cyane nibaje mu bubirigi uretse ko bizogwizwa na kane yatubwiye ko azotanga n'ingwate byo bita caution arenga 200,000 euros urumva ko hambavu yayandi bazomuvuza bazutanga n'ingwate musanze mubinze iki naco nivyo twabonye yuko n'urya muganga nivyo yatubwiye ati twebwe jewe ntacu mfise nza kuvuga kinini cyane ko twebwe ico dukora twe dukora nk'umuganga ati mugabo burya umugwayi arafite uburenganzira bwo kuja kwivuriza hashaka ashaka kuja muri Kenya n'uburenganzira bwa ko yatubwiye yuko muri Kenya muri Tanzania muri Misiri aho bita muri Egypte yatubwiye yuko muri Sud-Sudan hose babikora rero mbega ni kuraba mbega ubwo buryo burahari kugira uwo muryango bashe kwigira nibaza yuko iki nacyo ashe kutubwira yatubwiye yuko atavyisha ashobora kutubwira kwije n'umugwayi kubera nawe n'umugwayi arafise uburenganzira bwiwe gusa ko yo tubwira ari kumwe n'umugwayi natwe rero n'icyane twashatse kumubaza byinshi ariko twamaje ati mbega turiko turaraba umwanya uhaciye ubwo umugwayi nashobora kuremba cyane kurusha haraciye umenga utuvuga na 73 ubwo buryo bubonese ko yatwishyuye umuganga Dr Sylvain yatubwiye ati oya ibi by'ama dialyse n'igihe amaraso yawe yavumba bakayakuramo ubucafu hama ugasigara amaraso mu bucafu ati rero ino mu Burundi ndetse n'ahandi hari abantu ashobora kuzomara ubuzima bwiwe bwose bamukorera dialyse byose bivana n'uburyo ariko kandi muganga yasubiye kutubwira ashobora gusanga kandi babe agifite ubwoba ashobora gusanga ujya mukobwa ujya mushiki wazomuha rirya frigo agifite ubwoba banza kandi mubarindire ibintu byo guca bikora munyaruka cyane kubera nyine mu buryo bwabonetse ati kandi naco ifu kandi kurana n'umubiri bisigura yuko naho bashaka kuyikora mu kwezi kuza mu myaka ibiri mu myaka itatu si ntibyihutirwa cyane rero abantu ntibabone ngo uburyo bwabonetse ngo cabikora no ni kuraba izo mpande zitatu impande z'uburyo nibyo uburyo bwabonetse impande kwanza ubwira kandi babategure kumva yuko naka ari igihimba zotanga iki naco yatubwiye cyane mu bijanye nuko kandi iryo fitigo ritegerezwa gutangwa n'umuntu ari hafi cyane mu muryango kubera ngo bashaka kurishiramo ubundi umuntu ugasanga umubiri wiwe nturi compatible cyane n'uwo muntu ugasanga bimuteye ikibazo resinze ko haba ari ikindi kibazo
okay oya nta kindi kibazo cyari cyo nyine kubera wowe nitwe ngo batwadirishije kuko waba wagiye kwa muganga yego tugushimiye cyane ku mwanya wawe urakoze cyane
ahubwo nje ndabashimiye cyane kandi tukaba twifuza yuko twese hamwe bashoboka uno munsi twe twabikoze nimba abandi batarashaka kubibona nk'uko twe turabibona twe twakoresheje twatugeze gukora iyo tutakora ibitoro ko turakora neje Imana izo bitubaza
Okay, murakoze cyane. Uyu yari Yvan, merci beaucoup. Ku mwanya wawe kuba turi kuri MPTV Plus 257, tukaba turi kuri Radio Scolaire de la Gakura. Ndibaza n'ibindi turi ndiriyo Lodice. Lodice hazoba hari iki bakwavuga iki? Twa twumva yuko amahera akenewe, n'amahera menshi cyane. Kuja muri Belgique bizotwara uburyo bwinshi. Turi ndiriyo Lodice ibasha. Nabona umenga Alain Akaze, reka tumuri ndiriyo Lodice tuze tumenye ni iki kizovugwa cyangwa kizokurikira. Murakoze cyane, turabakunda rwose.